Zajiriga soru Malawi. Hii na ya Bwera.
Ya Bwera kani.
Scandal after scandal.
Scandal after scandal.
Scandal after scandal.
Siru kubuma tegabu magumamba.
Siru kubuma. Okay. 265 yanti talk ya Bwera. So ineo Brian, the main man. Nima dala madala.
Ya, port C.
Yeah. Then also, tika duku gamba za Zina. Zimezu kujitika msebo. Ya entertainment, more special music.
Yeah.
Celebrity wankulu, gospel musician, Mira Ojinga. Nima muna wangi Patrick Mpukunya.
Yeah.
Awude asiana. Yeah, sana siane kuma alim process yawude asiane. Mpaka nankani yo, yu court.
Yeah.
Ziri model umwere?
Apopo ndi nkani yu ndi straighti. Ndi model umwere. Ndi.
Nkani ndi yawude. Kodi. Kani jamene ina indira, kani zimene zivuena. Kodi zivuena sujita uzofunika wudi mpaka na zijita kufika poti banja lite. Kodi kani zimafunika mpaka na wudi akafikisane kukoti. Kodi pamene papa. Mira koi. Akusaidika mabaza ama yake digabena.
Vena oso baja. Zida adilu kumambililogo.
Mambililogo.
Mpaka na kukoti
ndi. Kavena baja, bajama the history repeats itself.
Zona zaki. Ndekuti dizu kaya yonji.
Kavena dide.
Mambe bodisi zinati. Ndekuti tuwa na kutu zitabanchi. Ifiringu wanga nangu mangu wawina atatu. Kutukuti.
Panoba. Tika hatuku yanga na maeri ya zo sena sena kuzankani mine hii. Pajati maka ndika atawi ndi tuku ujeza kukambira na kutukuti zinati kuenda banchi. Kumano sa iwala. Pajama dipanga sponsor ndia aku Malawi Real Estate Association 22. Kutuzo sena zizijidika. Ditandizo lao. Ditandizo lao. Ndainuyo. Zikamera bodu banga support kupita uga banga follow ba Facebook ku Malawi Real Estate Association timakadaiga link imwe yao mu description box ya video mene pano pa YouTube. So nkhani mene tikubidira tifuna tione chifukwa nkhani ndi serious sifuna kuyangana mapuma yai sifuna kuyangana ngoni nkhani ofuna kwambiri ngakhale kuti anthu akwetengera chibwana kuti nkhani ofuna kwambiri kuti akwabanja to sinkhani yao yai.
Ini ablan, cuma ini enggak ambil, ambil amin ini ambil buat salat aja. Kita fikir buat apa pas nasi uning kita, kita mesti nali last week. Ini not last week, I think that was last month. Oh, Patrick, dah mina nalu yang bagus kita kuat. Kafir kita za, kita mina kucing kau jaga kunjung bagus aja. Wabida kuah ablan tay. Waktu kuat zau. Isu sudah jadi guys, fikir matiwa. Koma. Chauta amari yosa jane baji
mabiri bajikwa
chauta mabiri bajikwa ndikone nena kuti amaiwa amiragiro yunga anabita noku koti kwa
kuonekera
kuonekera ba mulando mene batika anapita kwa ya peleka koti kuja ende amiragiro yinga pakupa masopa koti anena kuti atafusa koti kuja anena kuti ai nebanje sindirani
sindulifunadi
sindulifunaso padzifukwa dzingapo. Kwa jimena lichipanga kutu kwa mbili ndicho nina kutia kuti adawa mamenya adubata mamenya mpaka zinafika paspecial noti anaki mimba inajoka ya hii na mina naina
kumano kani mene disana vitile kusukuru tiime kaiba mene inio mwona uli kani ndio
ineso mwene
jifuwa manoba siba nate jaga alindimwana
zumani dabuita kuti mimba imene yoyo
ya panoba alindimwana mana ibu bapa wakwa disejaga miezi enggak dulu semua zaman
zaman ini. Nih zaman dapat surat, tapi nabi form mana yuyu? Mana abang rasu mimpi bayi na? Komando?
Komando kan yang kan dia na jadi kan, kita sih nampu ede kan tahu ini.
Tahu ini yuyu.
Max, mari reaction nama aku jadi apa? Pasal najadi kan tahu ini yuyu banj.
Komando jawab gunung, kita sih nali sebagai reaction nama yuyu, anak jadi kan tahu ini yuyu. Komando apa apa? Mungkin sesuatu miezi, miezi apa olah apa dulu dia curang ini. Miezi lalu yang mana sana? Kau ni sedikit tu ya zoom akan dia mungkin abang rasu mimpi bayi. Zina rumah apa kali susu kura sura zimai orang ni mana? Mana defending ya? Wah, mana
orang nak defend
orang ni? Eh, I think itu kalabasin. Wona bendi tu kurang ni mana defending awak zimai? Naga sesampai di zaman kita awak zimai. Kuma muka muka tu wona kasih statement di kami ni kagak abis. Kuri ah.
Tukon.
Kena bagai sega. Bila sega bunuh bunuh ni
banyak. Ida bila contradict.
Mana dulu kujah? Kami nak apa?
Cepat pun gua bungkam. Mana kita akan baca mau mu? Una jadi kah? Mana jadah baru? Mena di mana zaman 8 or 9? Di mana mayam baku makan kat negeri?
Zaman
kita sabu van.
Susu van.
Dengan ini mana?
Aku ingin zina bila bahasa yang aku ije. Anak bila show aku sah Afrika ije.
Zukun vega jauh tu.
Zukun
vega orang yang zukun tu.
Zukun yang aku di event phone gua yang gula. Ma media analisti. Tukun gua yang gula. Kuma mene zukun vega zima degil. Zukun orang yang aku di kangkat zima yuj. Ada bila aku.
Kani bila sah Afrika. Kani bila mene nambila.
Aku di kangkat zima yuj ada jeet.
Ada jeet.
Mene zima vege la, zima vege ngaruni, zima uja ku South Africa uja.
Adajeta.
Ngebwa rajeta. Andru e na kufuna kwa bwenu. Pada, anamutina kurura. Mai watu kanga, mena naende la kuku. Sana ende bwenu bena bage.
Nkali, pamene ya zongena ilipari ndipa cheating, tinene joncho.
Ndi mene nufuna kwa zilamu, unena kuri kanga zima uja.
Chifwa, Patrick happens to be a friend ngati pa Facebook, right?
Yeah.
Personal profile, yeah, yeah. Ndi friend.
Yeah.
Kumaso musego yake mwele antwena kamene ena ndiye ndi maziwana nao.
Yeah.
Pata chitika zimene zija. Maveja zambira sana ya mkwenka nija. Mwano patrosi kufaya pa jende amene dina zayamba kuyunena. Tita zindi na kuti ye uja. Wadili na jipi zitu zose. Pa uja ni kumaso anayika post yonina kuti anali mwane kauta anali heartbroken.
Wambi, anali heartbroken wambi.
Ya. Yeah. Ndipo makomenti ena azizake ina ngati mambo. Azizake anamuzaka kani zisi zone kama nuzubulesi na social media. Yeah. If I dimawa ziba ngariba woni mabu 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 and that time wasa mapanga respond wa baby
okay mamuna ramane ndi mamuna
ndi tandika kai kumene mafuna ndi bange drive
kali
ndeza jitika zimene zijazo head kudzafika lero Patrick sana yankhula kwa mbiri imela wosa sifuta na yankhula kwa mbiri kamana yani komano anthu ndamene akhala tikuyankhula kwa mbiri tiyambire pa ndondomeko yake. Kodi nkoeneleka kuti iwo wabanje lawo linali la ndondomeko bwino bwino linali la dongosolo zinatani inyo ngati independent person musayankhule muli mote gambali kwa munga pange support kuti banje lite.
Okay, chimatetsa banje apo madziwa noka inwake kuti banje limatakwani komano miracle jinga ndi gospel artist. Pata anapita ku court koma kandi sina veger sina chuge.
Zikutero, ifeo tu mikuwa kulipata anabila kukoti. Kuma antu kunja kusakuzwa kutu anabila kukoti
ni bati.
Akuzwa kutu anabila kukoti ni mila kukoti.
Ya, ndeji mienu mafranda nitahuzi. Ndiyo nina nanguti. Pada anabila kukoti sisi na chuki. Hele.
Yes.
Mila kukwapita wakanka mulandu kukoti za chuki. Hele. Zimine zutu anta wazone nanguti. Mungu wa zeru, ama ina kuzindi kila kuni nanguti. Ndekuti pati vuru ndi yamu. Pamene sopa libe vuru ndi bati. Mina kujinga as a gospel artist. Eh. Palifuru ndi kulibena pake.
Palifuru ndi mira ko.
Mina kwa ndifuru palifuru.
Ine mufuna mwa mira kuti palifuru.
Okay, chimene ndikwaka mira kuti palifuru. Ndemakupatsana ichazo yoti pata napita ku court koma nkhani sina vinga pali boss. Adapita ngati mamuna. Awa apita ku court apita ngati zimai ngati mimi madzira munthu akazi.
Yeah, azimai ndi chonjo. Azimai they always play victim. Azimai they always make noise. Chani pankhani zoti mwina so.
Ndiye muone chimene chapangitsana kuti nkhani yochukeka. Makasa apa boyfriend kungopanga na laisi. Eh? Yeah? Ndi mafotoko zoti adapita ku court yambira ali pate. Ndi apa anapita ni mina akwe. Ndiye chapangitsa chani kuti nkhani yo ichuke. Mayankhulidwa amene wayankhula iye.
Kodi mina ako? Eh, mayankhulidwa.
Eh, amene wayankhula iye ku court kuti nakuti sakufuna so chani?
Banja. Chifuwa yudi amamenya.
Amamenya. Maona wapene kwe?
Ya, osata amamenya na. Amamenya.
Amamenya. Maona wapene kwe?
Chifuwa that is a, but it's a strong allegation, kabina accusation, yone na kuti panachitika miskari.
Panachitika miskari.
This, that's a strong accusation. Head going to the man. Mwina ninkani na mene, so, ita kwa so, mwina ndiyono kwa sombiri, kwa mamuna. Kwa so, depression ni lipo kwa muna. Azima ambili sama ziwa.
Okay.
Depression ni
kwa ziwa. Fact, kwa nena kutitentive, chese ni kwa kutu mila ko, nda akufome geza kutu, okay, saa kufome geza kwa manu, anamufu saa kumbali yagi, anena kutu yeye saa funa subanja. Kani si dati hiru?
Kani si dati.
Ikubidi dabi, ikubidi dabi kukoti.
Kwa titi nene kutu mila kwa kutari la mafootsteps sama yagi kapeni?
Ah, ineo. Okay, kufome geza kwa agendele nena kutu yeye, jifan zona. Maya ge subanja la ulo ambili na ichi. Lidafu utampaka na kani inabila kukoti. Anaka mbidu wazini zosa kalabu. Zone kakutis base, mali zoti zosa inilele. Ntime ni kwa hivyo kubanja kwa uwe. Now, uyusu, akubazapu ya saki tukina jaka jodi digosa kalasogi. Mungatumunga yuone sisa inuyo. Kifamu ndusunga fike pa wabuligi. Ndumaga nina udiyai. Uyini nari ndi mimba. Mwina anakangu takungu foro kuzakina jaka jime. Mwina anakangu kwenye kutama ndi mienya.
Ya, inumafuna habise. Inumane kabi se zindu zozi majiti kajoji.
Yeah, koma abi, ha inamandi menye ndu wangaza, mene sundu kumufunasu, that's okay. Koma nwa kakamba zori, alandi menye mpaka na nabanga miskari, ya, miskari yori fesu suru matawi veti, sa kukudu ndu ya ndu kida kabina di hapa, kada hapa hapa. Kudu kia pari kutaka mwe, kabina sukuti mbuyo mu, zina kalabanji, mnambo menye nakarikari.
Kani hilo ni kaya ngane, sisa mba, apot si, akundini ya kudia kudi, akudi history repeats itself.
Kwambi.
Akudi, mira kujinga, it may be kudi, she is just, following the
footsteps
of her mom, amene anali maremu Grace Chinga, zimwa wose mutendere. Oi mbabu ina wambi.
Ah, papa ndaso iwaje wo kuma
amene. Ndipo anabangira pevuwe ya tsikana.
Ndipo ngati manali pali zima yoti anamwalira kumali ndi focus yopangira nake. Grace Chinga uja anali ndi tsoko. Chifamu kaona ntai mina mamwalira Steve Special. Anayera kumpangira atapanga produce nyimbo yake. Yibira majani. Ndidzaulula ichi.
Yeah.
Imene icharu inalinga nyimbo yake malisa. Mwone nyimbo mbele janetse kulida kwa mundani Steve Special production yake. Ondopa Steve Special. Special. Bebani lwa gula gula. Steve Special, Blanta, and mundu. Wero no ni producer kwa mbele. Even olo nyimbo ya tanu fani, mene ruga panu baicha. Wajambula sundi ye.
Okay, let's accept the fact yoni na kuti chabu nana bila kukwati ndi Patrick.
Yeah.
Distinga mjina mene yoyo. Kumano kwa yeyo Patrick ngati mamuna. Wana kuti decision mene yoyo vila kukwati. Nari abu inokudenga yoyo mbele.
Decision mimi na rega baadhi kupita kupoti na decision yangu. Kwa sisi mimi na kwa nenda ulapata sura dala kupita kwa nenda kupanda liti. Baada na kupita kwa nenda kupanda kwa nenda kwa sababu mimi na kazi wajuge na.
Mwana sina kabla haja. Nima kwa wili mimi na baadhi amkosa kwa jana.
Kwa sisi kwa think ana bidhaa kwa magulu. Kodi mwana kumana kuni mimi
na kujenga. Kodi wao banja lao.
Mwana kumana kuni mimi na kujenga face to face in kujaza na hizi dusubiza.
Ntao ya magulu ya dini kujaza. Nima kumana na yangu mwana sisi makalabansi kujaza.
Amwene ni mwana ujori. Okay, sundu kwangu la izuheza, kabina kwangu la wifi na hambi ni majamba ni zoda, abodi si maguru. Kama nende moja ubegu tuta zina zake, and tete kama furugosa yetu, tete kandi chunga, kama sote tete kandi true appearance ya mene mtu ya kurani, ama pangina zindu zake. Ama ni mina kuchini kwenye kuma nae, wolo kumpata
bodi. Kwa madana ndika nilo
sere? Iya, ngani sio sere pili, kama umuntu, humanity. Eh, wolo kuri mwa muna sempana tazijewa, mina kuchini kwa mene anga kunyuzeli, zodi ye ndi gospel musician. Mwene sunga kulubidili. Mwene mapuzo. Puzo nini mwene kujenga mwene mapuzo. Anga tunguru kwa nani. Ndendi inenu
mwene. Mwene na bila truth and drink. Hata wakaya kula ngatitu no.
Nikuwa mwene na jagithi.
Mwene hata wakaya kula ngatitu no.
Kwa mbili. Mwene. Chabu ino ndicho iba kujidzwa
oka bayi. Ita zote kudza ndi anthu anali pa limelight. Anali pa limelight. Chabu ntchito yathu zikuti kudza. Zosalebrate zimatikudza basi. Ntchito yathu.
Apo pa ngati kahle zili choncho. Ene. Ine sudu kutatha zokuti anthuwo banja lawo lipitirire kapena banja lawo liti. Koma ndikunga apa panda dzabwera ngati kukhalidwe kamira kuchinga. Ene. Badi kazi. Akungotengera mina nakhalira naye ndikuzolowera kumena nakhala. Kumano mkazi yuka karidwe, ine ndi kuwana kutu nkofura.
Nkofura,
eh? Kwa mbili, kakarwe ndi kofura. Andi kutu mwifufuze nkani mwetu ya South Africa iti.
Ine mwene mwene. But, ata kwati na ndi mirako. But was the most happiest person in the world, ine ndi mwakumbugira. But, mwena su business yake, tawene ufresh inki. Mwena su ushoku sama tsegula kawiri kawiri ya. Ama kala kutu, ama iba steta sivake,
ama iba mwena. He was very excited.
Mwena nani kazi wange, kazi zambira, ama kala kutu mwena. Ata kula kumwena kagari mwena kaja, mwena kwa mwena mwena wage.
Zuma enda.
They are playing FIFA. It was a very, very, very wonderful connection that they had.
Vuro mwena lo wapo, ndibene lilo nina kuti. Mwena zimena mwapanga badi, kumpanga ndi kazi. Ndi ndi kazi mwina mapanga ndaleti, kandi kuzuri jani, kama mpata mwina ntayo wanila.
Tawi zina kasu kapa santa sewe churu kwa kuma kanga ni mwina sewe panga sabotage relationship.
Ne, kuti ati kanga ni ati wune kuti superior wambiri kazi ujano kuti mwina nipangu wambiri. Ndi mwina izozo zina mpangi sakuti mwina kazi ujano ati zifire, chufa manja licha. Tika tengila mwina mwina na urukada ya kusafa Afrika. Nkande ije nadheka kumabaji jesinati, antu hajama kalabi.
Manja sinati.
Antu hajama rani ya makalabi. So zazori. Pali zingamo ni tuzori bari, ama kumana nazo, kumasama zibanga express kukulu. Ok, pali nesindagize na kumantu wamena gize na ya nanduza kukuti bari sama kundu wangu langkula. Akuti bari
duwa baizi.
Sama kundu wangu langkula zindu zambiri ama kukala pei. Ndesiko zoteka kukuti wabirira muzambiri. Kuma mga mwona kukuti wabirira muzambiri, sikula ya li umbali yote banja li telwari. akuoneka kuti sali pali
mene. Okay. Tipira kaya ku break. Tipira kaya ku break.
Tibwelaso.
Nkhalili ya baba. Banja lao imba watu odziwika bwino.
Mila kujinga.
Ndima muna wake Patrick Fresh Inky mpukunya. Lafika kumapena ate. Ya baba ni 1-1. Sili uzuwa kutizita banji. Kwa mbali kwa nandu, ni 1-1.
Ya, wawa ni
1-1. Kwa hivyo, 1-1, eh?
Wawa after
time. Okay, timu ilaso, takari mwemwevu.
Ya.
Kani ya kero ndimene yoyo, kumasu mwongo kumbu sana, kisa na pide patari. Muta kupanga advertise, pro, mshuwa inoe, muta kupanga advertise. Kaya mkulusa njimbo, antwazi kala kuona mweneva. Kaya mwenye business ya njimene mungu uchita. We have these my infographics. Kutindai nyamada mena mapanga zimene zizie ndaenda kwa siva. Asa ziwitsa antuhuli zi ntuzugudani. Ziwititika.
Antuhuli ndi mwai kukubwela kwa 265. Ifa 265 entertainment magazine kusiana ndi ma mauje nose, ma podcast osa, amina mapanga alipo mwana mwana. Kwazi, hii kukubwela kwa open bantu ama business.
Head.
Iku wapata mwayoti, ngari muntu ulima business ojuluka, ukuzo kubwela kuno. Eh, mwa business ojuluka ukozo kubwera kuno kupereka ma business araru ifetidzo kupangirani ma business eno satsala muone kuti makampani angana mera ngapanga
zvimwe kupangirana advertise
kubanga kupangirana advertise kuapezera ma customer ifete ndi anthu over 100,000 munthu akabweretsa ndi karundo wake kapena akabweretsa business yake ndekuti ikafikira gulu ngati timenero ndekuti ma chances zoti munthu anga topanga drama mwachangu changu mofulumira ndi amene wawa Malawi tafika ifeyo panga na advertise ndi ife programu ino kumasoma munjira zina
zizo kumasoma show ina mina kubwela
tsuka. Yeah.
So 265 entertainment is just an advertising institution.
Yeah.
Nchito yatu ndimene yo.
Yeah.
Ndi ma platforms ambira amene muta kupanga advertise katundu wanu ndife. Kubwela kunkhani zathu timathokoza kale panonso ndi ndena amene kuti panga kale sponsor ya Malawi Real Estate Association amene amakula ndi kukulisa malo. Nchito yatu ndimene yo. Kubwela kunkhani yathu imene tikukamba. Mira kuchinga Patrick Mpukunya. They are fighting for divorce.
Yeah.
Pano kani zao zimukoti, tita umkoka kala kwa mene katima tima lawsuit.
Yeah.
Zuhone kangatiso katundu kumene kongati zinga ate kuti banja lata. Katundu so aineka kuti agawani kumene kong. So pano ti ya baba, kupita jitsogolo. Mina kwa chinga ndo imba, Patrick Mpukunya ndo jambula jambula, he's a media guy. Kume fiyoti yangani watu wa imba.
Tangani biyo imba.
Zimene zimona kuti zita wanga flick tikare yake.
Mirago ine sinta kuvichita. Of course pa jataza mbira ine ndikamankhula anthu amaona benga kuti ndi makandika heri. Komano ai Mirago chinga ndi munthu kuti ndi gospel artist komano ukathomu kwamona ali ndi amabwera ndi maskando ambiri mbiri nthai za mbiri. Penda pamene mapangisa kuti pena sinta kuvichita kodi amapangiranje zinthu kuti zimenezi kuti zinthu zikhala njwe as a gospel artist amene abatikhala munthu kuti be wina wako di atikala ngati chitsanzo koma pano pa ndikuza ndikunena kuti mwana wosu ngati nekuti mwana wanga ndofuna dzakhala ngati mira kuchinga ndekuti ulagwitsa sizingatheke pankhula kwa mchuchu fwa jakhali ndino limene amapanga ndani mira nde kaliya yoli apo luso limene anampatsa mai yake lilipo andi kaliyayo ndi imene yoyo tsogolo lake ndi limene lolo likupita la
koma akhala munthu mira kwotu ndo imba ikhaya wa gospel amene ndi nyimbo imene dakwanako my viewers 1 million by YouTube.
This man unenazo, unenakonera kuti career ya music inde ilipo ikadapitirira koma no khalidwe limene ali nalo ye. Lidzipangisa zoti career ija. Anthu adzidziwa koma no adzidziwa moyinyoza.
Adzinyoza brand yake.
Adzinyoza brand, adzinyoza khalidwe lake.
Chifukwa kana ma comments ena amene abwera ngati mwina ma section mwina ma pages osiyana kana page athu kana page ena ma gossip pages ena ndiyena. Anthu ambiri ali ndi opinion onena kuti mwina mange chilipo chimene yakudalira
kwambira anthu akhulambo kale
zosaliza chonjo kuti sina ngawatsika kama sikona tudziwa khalidwe lawo kuti mwina umakhala kuti pali sponsor wina kumbali
uyu
chani ne kapena
kutengela
kuti alimpolindira ntimu.
Okay, ine ndikungophera mphongo ponena nayo kuti banja la anthu awadambo kambana pamene kazi zidambo mafuta kwambira pamene kazi anapita South Africa kuti tusikale ndimene
tichisikale
andi atabwera kuno kumalawi mukaona kapiyo ndikamene pati kana data zinthu zake zija ndikapiyo ndikamene ana lero abwera kumalawi sikuti padapita kathawi so zuti time ine ndipamene pana khangati pala kapongo pongo zikuoneka pe kunena kuti khangati munthu uyu ali ndike mukina kake it's either wampesa kunoku kapena apo atamena na abya kucheni ku South Africa awo
kuti mungudzakuti kuti dana inde muri khulumira zokumva kwa
ndaona nesa ma social media mesa fereze chigo se mesa tema social media
yeah ifeze tema fufuze tema
ka kuti ifeze ifeze in stadium
ngama fa first hand information ndilibe sino dzona dana jaga kapena sadaje umboni balibe
okay nkani ndi khalibe tete yanganani nkani bakhalibe tinena kuna kuti anthu ena swa kwankula ku social media murena kuna kuti uyu Mabiragi, ndikali yake, anthu adzingomugwisa ntchito, adzingomuyuza. Ngatalipo wina wakamena kupusitsayo. Ameno yatana naye, olubanja likatatana naye, adzamutayaso, adzamuyuzaso.
Kodi latsika namasiku ano, kapena akaza masiku ano, kuti pakumenera kuti anthu adzingomuyuza. Koma simudziwa mwina amakuyuza ni ndiwo.
No, tukuyangana nako munthu wathu amene ife tikungambe. Yeah. Kodi mina kuchinga kuti sikuti ndiwoyamba kupanga chibwezi ndi kwapena kuchuka ndipati. Pajeso akapanga chibwezi ndi nyama.
Akapanga
chibwezi ndi nyama.
Ndi Mirabo ali ndi mwana amene panomba mwina akukwanitsa chaka.
Kangati chaka ndithu.
Wakwanitsa chaka ndi miyezi.
Miyezi ngapo.
Izizi. Mipungwepungwe imeneyi. Imasokoneza bwanji mwana iyi.
Ah, amwene. Kuna chilungamo. Even ulo mukango kuti mwayambana pa khomo ndi madam. Udzaona mwana maction. Ulalo wang'ono kakakhala kwa mwana ulikuti kakang'ono. Udzaona kuti maction.
Yeah, mwana ulamba kandi response. Ulalasana bado even during pregnancy.
Umaona be kuti mwana uoneka kuti Sao gulisa nazo kuno sao kone kuti sao fila yayi kuma daba kuti kusai zimene ya wawa akuboye kandi zizifwa chani kusabu kuyambana ngati kumwana mpankhani ya banja mwana eti mwana ndi amene amasowa ntendere andi amene akuchinga zikungovuta kumano ngati kuna kuli kotheka kukanakhala kwabwino kuti anthu adakhala kumvetsetsana kuti tsogolo lawo ndi mwana uja lizipitirabe mukhala lanuma ngati kukanakhala kutheka
chifukwa pena zimaoneka ngati kuti mwina chakuda kuti ego kapena kudzikonda kwa makolo kuma panga effect mwana
ndai zina zimatoka
mwana okay ine I'm an example of mwina muthu ina kwakula kuti single parented so I know what it means and makolo nthawi zina zake akamapanga ma decisions awo mane abanja lite ai ndi dolo ai wewe ndikape iwe na makolo makuti
Okay, tima
yo achinamira ku akudusa munjira zime chifuwa kuti panali sokusamvana kuona kwa kwa makolo awo. Ndi wa jamaa anangati kukula. Ama anangati kukula mu broken family, it's an okay thing.
Mira kojinga, tati eti tikambe nyonji. Iwe mira kojinga, mai yako. Banja lao sudarani. Banja lao sudarani.
Zinu sizangaso.
Ida tina kukoti. Ida tina kukoti. Inuso banja lanu panopala bera kukoti. Kodi mwana wanu mabelekayo akadzakula na Yesu adzapita kukoti.
Adzali mbandimo zakuti amaya.
Amaya anga anapita kukoti.
Akogwanga.
Pamene baba funa tidzibaona. Kuti amina kujinga ganizirazo ndi pamene ipo kuti zimene mungu mafrusti kumukutsata amaya anuwa. Apapa kubwera nokwa inu yo. Mufuna sokuti mwana aya adzati soso masitepa amene yo zinthu zizimatoma londolana. Kozi inu apa muna akhala strong. Kuti ya ineyo ndikuonza baba bakhale pabwino kuti akodi muti pa franchise
umakhala ngati wasintha umakhala ngati waphwanya kaseko kena kaika kamene kamachitika mmagazi
ma baba andi akuluakulu mutati mufufuze bwinobwino kuti mukafufuze popo mukhoza kuonabe kuti vuto likhoza kukhala lithutu kuchokera ku banja kwawo trust me
osati kwa munawe
okay sini of course ibe zoti be munangasi munthu ene mamuna nosi banja lawo nisini kalamu mwina mavuto alimu koma tikangotengera behavior tinusu makolo anu, musa na bidezo yankulu. Simunaone makolo ata kuka ni nani kazi, utu ankazi amene su watira. Chifajo ta indivuro la kuraguti. Ndezi ntuti mangu rengila nu behavior amene tuku yona pa ground. Kuti kudi mtu hii, pa ground apanga wanji. Kuti mtu amene ndere kakamu siyapu, banja akasa mala. Zipende utu funa ditatoze ni unia kuti, tika ngu rengila ka behavior kamene ya angu onitsa, ndipende akupanga, ati maskani utipende akupanga. Zipende zuku takupila mpongole na kuti, kalangati. Iye inda minanga tuka indivuro la kuku.
Chimene madziwa ine chikondi sichita.
Ndaji kondi simata.
Zimangochitika kuti anthu pamakhala misunderstanding. At the end of the day anthu amakhala ndi moyo ofuna kupanga surplace ma feelings awo maoneka ngati kuti zawo zili pabwino. kapena jani kapena kuti mwina ata kukhala popanda nzawo chakuma chikondi anthu ali makhala zaka zingapo limodzi mpakana munagonana mpakana kupasana mimba mpakana mwana chikondi chimene sichita chikondi chimene chimapanga effect so munthu wina amene abwere kudza kukwatira kapena kukwatira
kwambiri
zimapanga effect ndiye pankhani tinene kuti poti ndi sankho chawo chopita ku koti yeah.
Kuti zinthu zikatero kuti
ife anthu anu athu 65 and talk tipite kaye ku Blake.
Kenako.
Tibweraso.
Tibweraso.
Tipitirize nkhani. Kuti kodi zikuti bwanji. Koma kupita ku koti ndi chisankho chawo. Ife tithokoze ku Malawi Real Estate Association. Ife matithandiza kuti ife tiziyangana nkhani izi.
Nkhani izi.
Tizigeza.
Tiziona. Tikudziwitsa nkhani amene simukudziwa zinthu mudziweko kumuone kuti mangu ali motani.
Kodi tingaipange shape bwanji industry. Because industry yathu ifunika so character.
Ifunika character.
Tiziikonza.
Tiziikonza. Tisamabise disitize nati zinthu. Let's be straight.
Let's be
straight. Point yote ya yeah. Watu kutokozira zinthu tisama bisalile munthu kuti adziviriza kupanga bechina chake chimesikiti chabwino
komaso sachilutse kuona ngati kucheza ndikalia zofanana chifani maona ngati my influencers aku malawa mbira kuona ngati kuti zinthu tizichilutsa kucheza kwambiri kumathawa chilungamo cha zinthu
ayi
but 265 pano sitikuona zinthu ndero yankhula onena unena akuti mwina kuti madamuwa zooneka ngati abambo chuma cholowa kopansi amaiwa amafuna kukhala ndi mabackup plan poti so mwina amaiwa panozikhala ngatino mmene mwana wabadwamu yai tima booking tumabwera ndithu makobidi at least ka income generation ka flow ka mandrama kali bwino ndi mwina poti akuda azimai paja kakha kuti makobidi yao akhala ngati achita kuma kubuku kapena kuti mwina zifukwa zina zimenezo anthula kutema
kunena zoona kapena kunena moona ndithu ayi amina kupanopa nkhani ya mashozi mabooking ya ndithu zikutheka ya kwambiri panopa zikuoneka kuti akuthamangitsa mafailozi kwambiri ndithu sakushota aya amina kusakushota zinthu zake zili bo panopa be I don't know kuti kazifake zimasikando zake zomwezi kuti mwina zikupangitsa zoti anthu ina mudzimudziwa zimpanga folo koma zikuoneka kuti ya panopa zili bo kandrama kwali nako ndiye tina munapereka kale kitsanzo kuti zimuoneka ngati kuti azimai nthawi zina zake ndrama kawo kakamakwera kusiyana ndi mamuna amatha kumadziva amwina matukuru tikhoza kuphatikiziraponso pa milandu yathu imene tikufotokoza kunena kuti mwina aona kuti ndrama yawo kuchuluka
alindizika njetsa ina mene
no suri
ya umanu azimai okay. Azimai amafika pamene popo I'm not ready to keep a man child
okay yeah
ndizika njetsa ine
okay
we better keep up of saying that they say that that's what they do every day
okay iye iwe tikatengele ndi pati suri pati andikufikira level kuti pakana ngati nkhani acha kudya inga suwe no komano pamakhala be zinthu zina zoti zikulu zoti mwina iwe ifuka ndrama yako ndoyepo ndikuti ulipo pempha madamwe kuti amadamu bweretseni ndrama nthandiza nkho ndrama mfandi pangeleza kuzakuti zimene zimakondochitika zimakhala zimenezo ndiye akaza kaona kuti
kadimandikaconnection
kachuluka amathoma zipanga tulipo ndeno akabanja zimene zimathoma ngisabe kuti mwina zimayena ake zivula ndiye kamaona iye mwina kuchinga izizikhoza kuphatikiziraponso kuti mwina aona ndikuti
koma ineyo ndimaona ngati ndipeze kumpata ongola kuti of course ndimakonda kufusa koma mwina ndiyankhuleko ndiona ngati azibambo kapena amuna tikhale ndi chithunzithunzi choti tikankonda mkazi tisasiye kulimbikira tisaone ngati tafika chifukwa mkazi nthawi zonse ali ndi nature yofuna kuti azikhala connected ndi anthu apamwamba ndakakuona kuti wezako sizikuyenda kapena zinthu zako zayima kapena ukuoneka kuti ukusauka ndi pamene mkazi amakuyamba mwano amafuna kuti musiye kukula ntima kapena chani ndechinsisi china ndi bwino mkazi papulani ako sazadziwa kwapa zikhala chinthu china chake chimene mkazi asamadziweko chinthu china chake
asamadziwiretu masources yonse amene wapezera ndirama
kapena asadziwiretu plani yako yonse kuti yagona apa
ndi nkhani yake ndi imeneyo
ndipo mkazi akazafika poti akudziwani inuyo nonse ndewa kuona ndi kuti ineyo ndiye idolo ndine
ndi zimene
chikondi chimachita
zoona pano pa zinena kuti khala ngati zinthu zawo zikuoneka kuti
mpukunya mkazi uja adamukonda kwambiri I remember the very first days. Mpunya almost stopped doing anything. Shop wagenga ngati za photography zake sama pita kwa
chama sama sometimes
so he almost stopped everything. Tawi ya Italy ya maspenda ni madam Malodi Trippi hey chani so ule suka lowa drama zimatsika mkazi amayamba kuona kuti
yo abana saiwale kuti zauja ndi oimba iwaja ndi angati ya photographer ne photographer zindu zavo zimainda mwa slow uma digila ma booking komaso. Okay, business yako be masiana bendi business ngati artist. Mchifake mudzaona kuti even my videographer kuma live no. Sama chuka kwambiri ena sasa khalolemira
kwa sasa. Kuma refreshing kintha manager anayamba kutenta ndi connection yake ni mirako.
Anayamba kutenta kwambiri and feel we were expecting kunena kuti mwina ati kuisabe chito ngati brand ya mirako muzindu zingapo kuti mwina atikhala kuvape patsogole. Kuma zinaoneka kuti studio yawo ija panopa ina bizuri nalo wanu basi. Mulomo ndi tsipita patsogolo.
Pana nalo wakuti kudobadoba makani. Anapanga zokuti.
Arana lo kudobadoba makani. Amaenda be kuma tsiparikiza ndi izozo kuti zvinhu zvake dzikhala balancing yawo dzikhala be kuenda. Mufananisa dzikhala ngati ka step. Kazo kuti akamoneka kuti akunjanja.
Zimangovuta kuma sizimaneka kuenda choncho. 265 anti talk ndi mene ili ndi zimaiti kuyankhulira mene ndi meta onera. Kani mene yanavuta pano kani yamera kuchinga. Ndi maona wake fresh inky Patrick Mpukunya. Amene angopitsana kukota ngona kuti zithepo amadili tepo banjali
elite
waiza nyimbo yoneke
kubili na sizingatike ndizibilila makofi
amadili bajana mbana makawa
ale banda asinga gaba
nda wakuluso wakuluso wakupalombe ananaso kuti izatira mapenalty
wakuluso wakupalombe ndenda lomwe khaoka tifa asinga gaba Mapata kisazo videographer watu behind the scene. Ramwele mayona bwanje nkani kuri mene renda na club na kuta no mafrika be akakambirane kumbani. Okay, sagutse kwangu na zambi. Koma nkani ndena kuti as mina kuchinga ngati oyi.
The mina kuchinga brand. Yeah. How does it the pic tikangoti mina kuchinga timakandi picture yanje. Nanga picture ya mina kuchinga ikakhala connected ndi nkani ngati zizi tikayamba kukhala ndi chitozi yanje. Akakhala basi mina kuchinga ganize pamene.
Mina kuchinga mwene ifeyo amene timakhala kutsatana music zanu timakhala kuonera
timakhala
zinthu zambiri ngati pali kukambirana kwina kwake takambirana tafetsetsani mukambirane mukhaleso limodzi ngati banja ife siri kufuna kuonera mulesiyana
banja lanu loyamba
ife naona zabwina mwana asatengere mafirst kuti mayanga banja lalo linatha dakatira kuti nanenso banja langa lalo dakatira kuti ayi tafetsetsani kukonza chifamu kuononga mbiri ya ma gospel artist kuti amapanga zinthu ngati zimene zikuchitikazi kuti amatere arana pito south anakapanga zakuti arana pito south nde ifeso anathu kuti dzauza kuti mukhale ngati mira kuchinga nde tikhala ngati dzauza kuti mukhale ngati ujo ukatitsa mabanja kukoti uchi nde kuti awapo zinthu zake siri kuzendetsa bwino ayi chimene chikufunikira choti ngati kuti otheka mvanani kambiranani tidzukona soni muli limodzi
tinene choncho kuti kusintha zinthu kumafunika munthu ina akapirire mmodzi moti niyo munangwanika mupirire kuti noseko ya kutaita mabanja mu banja la achinga wachinga itemu mwana wanu akule
bwino
munayamba bwino banja la bwino watu wabwino zitsanzo zabwino ndipo ndinu role model kwatsika na mbiri ndesi ndofuna kuti nambala ya azimai wapanga influence anthu kuti akhale mma blog ndi managers ichuluke
chifaino ngati muli brand ndikuti atsekene na zita ajaso majabanja lawo linatha
nde paliso ena aso amene linathakala aliponso ena amene linathakala aliponso ena akungotha mabanja awo iwaja kumasangalala pa social media kuti zawo zili bwino sindi ufuna zichulukire 265 anti talk ina yawaja ndi Brian ndi makhala kuti ubwera sa imene izubwera present Saturday nali lonse kuyambira pano pita mtsogolo Saturday nina lilose nthawi ya 2 p.m. madzulo Ina brand name mani nani zangai.
Ina yo kuti si. Nyamata amena ama kalabenda ezambiri kwambiri akuzukura zukura zinthu. Kulowa ndithu basi ukafufuza kuti kaende kuti. Ngoti tsukuti lake ulogina kwake kudzadaba kuti akafufuza kuzinthu. Anthu songa.
Adzango dabo kuti dinali bongo.
Ya amene ndi kuti.
Koma osaona ku munthu.
Kuti
chabwino tatokoza. Mukhale pompo next week.
Yeah.
Sure ikhale kubwelaso. Ziko mukumbuye kwathu makhala Daniel kwani.
Ya
amena makhala kugwira kamera kaza so vanga zithu kuti zitheka engineer.
Engineering wathu ndamene
Kumala uri estate imakhala kubwelaso nthawi zonse kuti panga support kuti panga sponsor timayamika timanyadira apange ni follow link yawo iri mu description box komanso sewera kupanga subscribe ku channel yathu ya YouTube chifukwa zambiri zikhala zikubwera